Dhaxanti jecelka isoo dalmate Dhaxanti jecelka isoo dalmate Duhay damaade dibaatan gale Adas ku dilale dubo Dhaxanti jecelka isoo dalmate Dhaxanti jecelka isoo dalmate Duhay damaade dibaatan gale Adas ku dilale
Dhaxanti jecelka isoo dalmate